aboneka akataraboneka akataraboneka iwacu Burundi nico gihangange nyene Francine niyo saba hehe irijwe nijya naryo sirindi nijya Mr. Koresha umwanya kuva muri Flip GTV turaje tukubwira ati akataraboneka amakuru adushikiriye ubunyene narababwiye neza yuko atahandi hano muzoronka amakuru ari ku mwanya atari kuri Flip GTV atari kuri Flip GTV abifashijwemo na Mr. Koresha umwanya umusesanguzi pam 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 turi Turita, twende Zurich mu Buswisi. Ni Francine niyo saba ahejeje kwenurira Prido 1 kilometre abari bamuri nyuma, abari bamukurikira. Bagenzi, Francine niyo saba amateka guma yandika, amateka guma yandika, ni twizera neza yuko ivyo bavuga atoba ari ivyo. Ati bamwe bavuga iki kurikira nako ka video kwanza. Mukunzi w'igihugu cy'u Burundi wewe murundi utabangaha mu gihugu cy'u Burundi wewe murundi ubangaha mu gihugu cy'u Burundi wewe murundi ufite indoto yo kubona idarapo cy'u Burundi riko rirahungabana mu makungu wewe murundi utarara urara majoro urondera icyobeshaho umuryango wawe biciye mu mpano ufise n'ugenda utavuza akajambo kamwe kuri Francine niyo nsaba Wewe murundi ufite indoto nkiyakoresha umwanya nk'indoto nkiya Francine niyo saba indoto nkiya cameraman wacu MC Blizo indoto nkiya Flip GTV muri rusangi ntugende utavuza akajambo kamwe kuri Francine niyo saba Guys narababwiye neza yuko umuntu wese azokora vyiza umuntu wese azoshaka guteza imbere igihugu Burundi abice mu ngabirano yiwe aha kuri Flip GTV azuba afise amahigwe ijana ku ijana ryo gufashwa promotion no gufashwa mu bindi bintu bitandukanye cyane ntako tazogira mu kwamamaza ibikorwa vyo kugbera azoba ari uwe mwana w'igihugu ko umwana w'igihugu si wa undaza n'imitaye myinshi cyane mu gihugu ni wa unda afite indoto yo kubona igihugu cy'u Burundi ibendera ry'u Burundi rihungabana mu makungu kugira aronke ico tungisha imijyango imijyango ibeho neza biciye mu ngabirano yiwe Guys ndabatumira nyene kandi kubandanya mufyo nda subscribe mutumira na bagenzi banyu kuri Flip GTV kuko na handi hantu muzokura makuru nkaya amakuru ari ku mwanya nkaya twende sasa twende